Hello, my name is Ali Mohamed, and I contacted Khumbul’ekhaya because I wanted them to help me find my family, especially that I want them to find my father for me. Somebody told me that my father is somewhere in Soweto, in a tuck shop somewhere there. I don't know. So my problem is that my father left us when I was still very young. I was still a baby, and I don't know him. I have never seen him before, but my grandmother, before she passed away, she told me that my father lived in Soweto. He has a spaza shop in Soweto. So now I want to go to Soweto and find him, my father.
Umnumzanu Ali uzinceda ngokuthi aqoqe ikolkoti. Ezikolkoti ukanti uyazibulala emva kokuthi azibulale, azicholachole, azibeke ndawo kunye. Uthi ikolkoti akuzuzongo zizodwa izinto akazicholayo, uchola nembombozi ezebhotile, ibhotile ze-cold drink okanye ezamafutha. Athathe aziqoba fake phakathi kwengxowa.
So my problem is that my mother also died in 20, she died when I was young, when I was also 5 years old. My mother died, and she passed away in an accident. But the problem is that when my mother died, I didn't get to get an ID. She didn't do ID for me. So I went to school. I went to school until I was in grade 11. I did my grade 11. I did my grade 12. But the problem now is I can't get my certificate because I don't have ID.
Mveni ngokuthi agqibe isikolo umnumzane Ali uthi into akayenzayo ukuze aphile akwazi nokuthi abhatale ilente apho ahlala khona kukuthi acholachole amabhotile awathengise kukanti nemali ayifumanayo kwama mabhotile incinci ayilingani. Uthi ukuze ancediseke kule mali efunekayo for irente athengise amabhotile angayathengisi wona wodwa, umane echola amabhotile wotywala ukuze awathengise. Uthi ukanti akuyona yodwa loo nto akayithengisayo, ikhona neentsimbi akazibekele ecaleni akazithengisayo, i-square meter ezi ayosikalisa phaa escrap ukuze afumane loo madlana nyana athe wayifumana. Impilo enzima kodwa kuyazameka.
So I finished my grade 12. I want to go to university. I can't go to university because my I don't have an ID to collect my certificate.
Umnumzana Ali bonakala engumntu okwaziyo uba aziphandele, ayingumntu ohleliyo nje ehlale engenzi kwanto. Uthi uthengisa enkuni apha ekuhlaleni ukuze azokwazi uba abhatale ilendi yakhe. Ngoku ezinkuni azithengwa ngamanye amaxesha kuba nzima abantu bangafiki engafumani neekhastama, kodwa ngamanye amaxesha kuye kube rayithi kwazi uba afumane nemali yobhatala ilente. Uthi noba kunzima kodwa uzawuhlala eqhubeleka.
So I want my dad, my father Ali Mohamed, to come help me so that I can get my certificate and go to school.
Umnumzana Ali uthi unomnqweno ukuthi aphumelele ngemfundo zakhe kodwa ukungafumani ID kuyamisa ezimfundweni zakhe. Uthi uyaqokelela imali yokuthengisa nezitena kodwa ubonakala ingathi ngumntu wamashishini osoloko ethengisa ukuthi azokwazi bafumane impilo. Uthi uzamile ngakho konke ukuqokelela imali kodwa ayilingani imali le akayifumanayo.
I want to go to university and do my physiotherapy and do my audiology or radiography. These are the three things that I want to do in my life. So I want to find my father. I really want to find my father. So I lived with my grandmother until I finished my matric last year. I finished my matric, but my grandmother passed away. So now I live here. If you see me in this house, they will show you properly after I finish speaking, so that you see where I live and how I live.
Uthi umnumzane uAli indlu akahlala kuyo laqashisi kuyo akayonwabelanga ngoba isimo sayo singamanga kakuhle engayithandisisi kodwa nelenti yakhona ibe idura ngapha.
I don't live a very beautiful life. I really struggle and the life I live in right now is really tough.
Uthi umnumzane uAli kunzima nokubheka ngoba akopheki estofeni okanye embanini. Uye avuthise amalahle ngoba ethengisa enkuni athathe zona zonkuni ezo azithengisayo abase umlilo phaphantsi ukuze azokwazi uba enze into zakhe. Uba ufuna upheka apheke ngawo la manzi okanye uba ufuna uhlamba ahlambe ngawo wonke la manzi lawo aphekileyo emlilweni ngeenkuni ezi akazithengisayo. Uthi kunzima ukuthi afumane nebhizinisi yabantu abathengayo inkuni.
I want to find my father, Ali Mohamed. My name is Ali Mohamed, but I want to find my father, Jordan Mohamed. He is the one who is my father, who is supposed to take care of me.
Luthathekile uhambo ukuya kwisipaza shop sikaJordan Mohamed siyofunisa utataka Ali Mohamed.
I contacted Khumbul’ekhaya and they told me that they will find my father for me.
Lusithathile uhambo silikhumbul’ekhaya sayofika kwishopi kaJordan Mohamed kodwa siyahambanga ngonyawo olurayithi siye safika kodwa wasweleka kudala ide futhi asifumananga mpumlo ephuma umkhwenya. Zonke izinto zethu azihambanga ngendlela esiyasiye sijonge ngayo ukuthi izinto zizawufumaneka. Ngaloo ndlela safika ngeenyawo ezimbi, safika safumana iindaba ezibuhlungu eziye zamphatha kakubi uAli Mohamed. Kodwa uthi uMohamed, Ali Mohamed evuyile ukuba abe nalo ithuba lokuba akwazi uba dibane nefamily yakhe.
So we went to my father's shop. We wanted to find him, but we didn't find him. They told me that my father Jordan, he also died in a robbery. He died in a robbery when they were robbing his pasta shop, and he died. So I thank Khumbul’ekhaya that they helped me to find that route. Now I know that route. Maybe I'll go to Pakistan and find some of my family there, because I find my father's brother. I want to thank Khumbul’ekhaya to helping me now that I am helped. Thank you, Khumbul’ekhaya.